Shalim tano muntu Napukona Yalbono la muta Sao nangano muntu Yapila mtano muntu Napukona Yalbono la muta Elukusonde languwe Bega mavila matata makama Napukona Yalbono la muta Angisambo Aye Yeah Uwe wetu atali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah
Yazinkumbula ngiqala ukubona Faki duke lihlaza kuvela iBrazil engahlanye Athi dudla untombazane Wavelwa mamathe Bentombi ngicela simbathe ndawonye Sithandane ngathi singaba ndawonye Tholwa mothando lunempande Batshela umbiwa ndawonye Wena nganginikwa ithongo Umdiki nomndawo Thinta wena qhumi nganono Injawa ninjawo Nantombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala Nginaso isikhathi sokudlala Dala ngiyafunga Ndandathu ngizoyifaka Hlobisa isandla sami
Angisambo Aye Yeah Uwe wedwa dali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah Aye Keke na keke nduni amanzi Uxolo ukuphaphela Nampanga inkabi emhlomo I 2.6 ngicela I 2 Kodwa nginali 3-5 Liphake endlini ne 333 Nguzomatekisi Nginqisondo 87 Dano umuntu anganiwe Bungeli nje nantomba ngithathiwe Hayi Siya igangi Sondela dali ngihluleke ngizamina Hayi Angiphuza ngipheni straight mina Drive itex angiceli mina Komo zikababa sipheli mina Phela uthanda ngipheji
Angisambo Hayi Yeah Uwe wedwa dali Hayi Hayi Angisambo Hayi Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu